kwa msangala kwa nonse amene mukutitsatira pano pa times ndikulandireni mprogramu ya Tikudziweni. Program ine ndawe zonse chimene timakhala tikuchita kukubweretserani anthu amene inuyo mwina nthawi zambiri mmawadziwa kamba ka maluso osiyana siyana amene amakhala nawo kapena kamba ka zochitika zina mwina zimene amakhala kuchita ngati wanthu timawabweretsa kuti mwadziwe no tsopano bwinobwino moyo wawo mmene wayendera kupatula kuti iwo ali ndi zimene inuyo mmawadziwa nazozo. Inenanga dzina fungai mtsinze ndikupembeni kuti likhale limodzi mprogramu. Lero tili ndi mmodzi mwa alembi amasewero kapena kuti zisudzo komanso ndi director amachita ndithu directing ya masewero amenewa komanso ndithu ndi mmodzi ndithu mwa akatswiri amene akukhanga kuti akuphukira ku nkhani ya kupanga anotsopano mafilimu ameneyu ndi Ashukire mwakisulu ambiri ndikukhulupira kuti mwakhala mukumumvera muwairesi zosiyana-siyana mwakhala mukumuonanso mastage mwakhalanso ndithu mukumuona mu akanema osiyana-siyana ndelero ndati ndifike naye mkulu ameneyi kuti tindziwe ino bwinobwino kuti mwina nkutheka pambali pamasewero pamenei pakuti mkulu ameneyi ndi ndani nanga anangobadwa asikungoyamba nthawi imweyi kubadwa ngoyamba oseketsa wanthu iya chilipo ndithu chimene chinachitika zinthu zimene zidayamba bwanji komanso moyo wake wakhala kuyenda bwanji ndi nkhani zimene tikhale tikukambirana Ashukire ndakulandira komande kwanuko ruru kwadzadza maina rutere wandumi utere Ashukire maina amene wanga kuti
maina amene watu ndakukalonga ndithu ife
kiyangonde imene
kiyangonde ife ndangonde ndithu akukalonga
chilankhulo chimene ichi chimandivuta chimvetsa kwambiri umatoka pamvera nkhani mawairesi ena kuti kodi mwataka kuti chani anthuwa chimakhala ngati sichaku Malawi kuno
ndithu chakukhudo ndithu
iyayi kwa Malawi ngosangalatsa kwambiri ali ndi zilankhulo zina zimene ndithu iyayi nza unique kwambiri
zona
nde Ashukire ndi ndani
Ashukire number one ndi nzika ya Malawi ndine mwana wa Malawi muno ndithu kubadwa kukulira momuno ndinabadwira mumzinda wa Blantyre pa Queen Elizabeth Central Hospital saka zambuyo ndakulira Blantyre momuno sikuyanga ndaphuzira Blantyre momuno mwapaka nthawi kina kake pakati apo ndinazasuntha ndakakhala ku South Africa zaka zingapo kumene ndimapanga ntchito zimene ndimagwirazi kenako ndabwerera ndi kumawi kuno ndithudi mwachidule ndikanene choncho kuti ndine mwana ndithu wa Blantyre momuno amene ndikupanga zitsuzo
anthu ena amene akutsatira programu iyi ayamba kale mwina kumanena kuti naphunzira naye ine naphunzira naye nde anthu enanso pompo amene akuwuzidwa zimenezo ayamba kuletsa chifukwa nthawi zambiri anthu ambiri amataka mamva za macelebrity ngati inu wina wake akamanena zonataa ndimadziwa amene anthu amakhala kuletsa ati ifeyo si anthu oti kuti anthu angamatidziwe mwawamba iyayi sukulu mwaphunzira kuti
Sikulu primary yanga ndaphunzira ndi ndinakulira mu ndirani ndifa nyamata ghetto ndiranji ulines primary yanga ndaphunzira pa namba limwe namba pandira ndipo pakachere tunda kuti mwadzi wako from there pa namba limwe primary school kuchoka apo ndinazasamukira ku Lilongwe ndaphunzira pa Chiboko primary school ngeza kaziwiri kuchoka kumene kunabweranso ku ndirande secondary school ndaphunzira pa Nkhumbe pa Blantyre ya commercial nthawi imeneyo ndi pakaphuka ndithu kuchoka apo tinazapanga makosi napanga kosi ya purchasing and supply imene ndinapanga for chongo kakamizidwa ndi makolo koma ine ndinadziwa kuti ineyo mbali yanga si imeneyoyo
kureko nkanafusa rufuso limeneyo kumapitirizanibe
ndithu inali makolo umadziwa nthawi imeneja kuti ambiri samapanga appreciate mwana kwakhala ulili ndi luso makolo ambiri zimapatsa mantha kuti luso limeneli pamawa lizakuthandiza
silidzabweretsa chakudya
patenkhani zake nzimenezo
mtsanthu achamba osonekera
kutiwe kunkhani zake nzimenezozo amati iyayi iwe zimene zizikupanga zilibe tsogolo koma tapanga zakuti nde zimene ndimapanga zija ineyo kumtima wanga ndinaati ineyo izinungotani ndingopangira kukakamizidwa koma mtima wanga suli wamenewo nde napangabe mongopangira kuti sinangati asangalatse makolo koma mtima unali mbali imeneyi imetikupanga tikupanga mpaka pano pano ndithudi
pada kali pano Suburu nde mwina tiramaliza za purchasing izo tidachitanso zina zo kwiriza nanu ndi mbali imene taikamba kale ya za masewero.
Ya, mbali imene ilu ndi uti ya think yongo bado nae. Sinabangipo training ina yonse yokuza nandi kulemba masewero kapena wabanga direct, kapena wabanga act mwene. Ndi njiyoti nangu bado nacho. I think it is an amount to my study and to my mati, Sandras and Tamine. When I go along at Ajina Doji Caesar Junior, Ajina John Yanga, Ajina Eric Mabedi, Ajina Frank Pohase, then out there. And they to my dig a maunan, Chiros Mamagi and Tamine, and I first to my candy, Jimmy. And they will get on Tamine to my estate of Mavanga, Marin Bajoncho, Bagana figure at Sigurade.
Banjamanu Mulibo. Ana angati, nanga amene ndaluso, nda angati. Ndikufunsa hizi, chifukwa ndikudzwanso wandumi, amene ndo imba, kumanso ndi videographer, video editor wa Sirius wambiri. Nde, mata, kodi zimenezi za magazi, muliku ana angati kumanso aluso mbanja limene nda angati.
Ah, okay. Kwa tutina bado ana seven. Panopata tsala four. Ineo pale kwa nika ndi Noyamba. Nali ena usokolo kwa Manatisia. Ndei kuli wandumi yo. Nali obwela kwa mbwela baini. Ndei liso ni nchema liwa tuina. Ndei kuliso mwono wangawi na umarisa. Kwa mwono pa antwamenda chulawa. Ineo ndi wandumi na imetu kwa nga tuti lusolo titi nao. Kakale nchema liwa tuina yusuna yesu ama banga. Ama imba yeo. Ama imba makamaka kuchalichi. Alinduso imba. Komano sama zitengira.
Sashi tapo mune.
Ehe, ngati mene titirife. Koma yeyo sentari mbuyo mwana ana kwatira ndi malemu chuma soko. Simu zwa nga mkumbuki.
Iya, chuma soko sininga mwiwari.
Ehe.
Ah, indi tu. Unani pangono kwa mwiri.
Ndi tu. Ndi, iyo, anali. Chuma soko la imamu wangu.
Aaaa.
Ndi, mbunga tawona diuri.
Eh.
Antwake, zaru sozi.
Zuhanga, nikuribe.
Zungu zunguli, randi tu.
Chapwe.
Ndi tu.
Ashugire pata galipa wano, ngu kwatira. Kuleana angati.
Ine ndo kwa tira nditu.
Kuleana angati.
Ndindana atatu. Atsika na wakaoka.
Wow.
Nditu.
Alipo ina aliesa mina maoneta luso ngati mene nukuti muna ya kuzo kutengira nditu munu wangu big man.
Oyamba yudu amene ndamina kwenye kutu watengira nditu. Pali project mene tajambula chaka cha taji. Ya film mene sinatuluge. Yeye alimu nditu, tinampata mbali, ndi hii katuluga, think
alhamu
amuona nditu, na yeso mchilo zake nzota.
Wow.
Nditu li.
Nzo sanga atakwambiri. Tibire kubreki, kena kurikarenga kuti tijogebe mbali imene yodzua na kwambiri ifo kanga rurira zonabe mamono, ndi kambira nengani ukuja na ndima sewilo wakuti, kuti zimezi zidamba li zidamba bwanji ipa nubazi ripatipati zubira kuti. Tibire kubreki. Program yake ndi Tikudziweni Pa Times Tv kucheza ndi Ashukire Mwakisulu amene ndi mlembi wa masewero komanso ndithu ndi director komanso iye azukhanga kuti pata kali panopanso akunkana phukira ndithu kunkhani yokhudzana ndi kupanga anotsopano makanema amene wa mafilimu amene wawa ndi zosangalatsa kwambiri ka industry imene ikuoneka ngati kuti ikunkani kulira ndi choncho ere filmmaking industry kukhala ngati kuti kuchita motere now za masewerozi zidayamba liti Ashukire
masewero anayamba pakanthawi ndithu tikachichepere ndithu
kamena mwina ndinene kuti unazindikira bwanji kuti muli katswiri wa zisudzo mwa iweyo zisana fika kuti zayambika
okay chabwino nasindikira I think ndili ku secondary school kulemba kupanga masero namba ndili ku primary tu kukhala kundilandi timatite yapita kukaonera akulu amene nachula cha kachina duchi sizao ndanzao tikabwerera ku nyumba ma weekend nthawi zina timakhala ndi azinzanga kutengana nangu kumalimba ti masero tatu choncho anthu nkumabwera nkumaonera ndili ku secondary school timapitirizanso kumalimba ti masero tatu kumapanga pa school choncho komano kuti ndiyambe kupanga mau professional right zimene zinachitika nda anthawi imene ndinasuntha kumalawi kuno kupita kwakhala ku South Africa ku South Africa uja ndinakhala uzaka pafupifupi 10 ngati si 11 nakau kanthawi ndithu ndendiri kumene kuja chidu changa china chinakanga tichafika level ina yokuti kuno ndimakonda kupanga kwambiri masewu apa stage wamene ndapita kumene kuja ndinaza khala ndi chidu kumapanga masewu apa television ndi ndina joina kwanza tukulima ti casting agencies anthu amene amatenga anthu aluso kwaika pamodzi kuti kukapezeka mwayi wanchito ama abezira nchito anthu otero ndi ndinapita kukapanga register ku casting agency ina yake mu Johannesburg ndi mwamwayi kumene kuja namba amandipezera nchito pang'ono ndi pang'ono timarosi ting'ono mwina akungokhala ngati wa background choncho kuti ma actors akuyankhula apa iwe ungokhala kuseri kaya ukhanga ndi kuseresa china chake kaya ukukonza kaya ndi pa shelf ngati muli mu restaurant mwina akudya kuseri kwa anthu osayankhula china chilichonse anthu amene ajaso amakhala part of the set mwina anthu ambiri samadziwa anthu akamakhala ti ma actors akuyankhulana kumbuyo kumakhala anthu ena anthu amene ajaso amakhala ti a part of the set ndi namba kumatenga ti marole ngati manager ngati ku generations ndikumbuka anthu ameneyo ku scandal maselo ambiri osiyanasiyana china so buddies
okay
mafilm ena so woti aku Hollywood amene anthu ena amabwera kuzochambula mafilm mu South Africa I remember ulabwera anthu ena ake anazochambula film timati Catch a Fire anandipatsa ka role me mujan panasichambula so film ina yake ya ku Holland timati The Seven of Darren imene anandipatsa so role yo imene ali mau kuyankhula ndithu kupanga act ya ndi tachoka kumene kuja ndinapanga ndithu for some time then nazakaniza kuti ndibwerere kwathu kumudzi then tabwerera ku Malawi kuno chama 2010 umo ndimene ndinaza kumana ndi Shem Joya na umana sefo cha wandumi mbala wanga mwenu
yes
Shem Joya ankapanga amajambula amakonzekera kujambula film ya The Last Fishing Boat nthawi imeneyo ndi anali akupangisa ma auditions then napita akupanga nawo ma auditions a The Last Fishing Boat Shem Joya ana ada pinga na sangala ndi mene na vangira na ndipatsa role ya mu film meja role ya Saidi tinacha ma film meja pinga tu cha 2012
yes
ndi titamaliza The Last Fishing Boat naza na bangali mozita china Flora Suya na ndi na hotel tinaza kha pansi kuambira na kuti titayambisa series ya tubanja chi Malawi kwa kuti kujamba wa filmu hawa tukutenga ntayo tinafuna kuti tipange chinthu choti atwaziona pafupi
yes
ya ngati mena apangira azatu aze kuti alindi rhythm city and scandal and generations and ma series hotel yapeso tinagenza kuti tapanga chimodzimodzi ndimene tinayamba no idea ya series ya choices imene onseka kuche ku NBC TV imene namba chama tinayamba kuikonzekera chama 2014 ya ndimene tinayamba ndi yapi chama 2015 kuyambira kuti nayamba kuchambula kuyamba kuonetsa ndi tinera kha ndikulemba series imene ya choices kuyambira 2015 kufika tsiku la lero kulemba kupanga act ndi kupanga direct
mu choices umakhala ndani
ndimakhala kambani silia ndithudi
chabwino ndi muli tsogolo mu nkhani ya kulemba komanso kupanga direct masewero ku Malawi kuno muli ndalama muli phindu mmenewo
phindu lilipo ndithu pakali panopa ndingati kunena kuti anthu ayamba kupanga appreciate nthawi imene timayamba anthu ambiri companies organizations even boma limene ma structures ambiri sanali malo mwake kuti anthu aluso ngati mwetu panga ifeo akhoza mapeza phindu komano panopa ndayamba kuona kuti ndithu makampani ma organization osiyanasiyana even anthu even ma individuals ayamba kuonetsa chidi kuti akhoza mapanga invest mu ntchito zimene zizi kutenga kuti suti ndi luso chabere kuti anthu azingoona koma ndi business ndithu yoti kuti ayiyendetsa moyenerera kukhoza mapeza phindu ngati mmene akuchitira zathu m'maiko akunja ndithu
now filmmaking inde yayamba bwanji chifukwa imeneinso ndikhoka kati ndi gawo linanso si gawo sola masewera yayi zooneka kuti padakali panopa muli ndi filmmaking andi mukufufuza kwanga ndithu ndikumva kuti padakali panopa kuli ndithu mafilimu awiri amene mukufuna kuti mutulutse imodziyo mukunena zoona ti muyipanga dedicate ndithu kwa Juliet Royal ndi palinso ina ndikuti Brothers Keeper zimenezi ndi zidayamba bwanji
okay
kapena si mbali ina nkhani ifa ine ndikuganiza ngati ndi mbali ina ndithu
ujeni film ine tikunena kuti all we have is us imene tayijambula kale ndimeda ipanga dedicate kwa kwanza tumbali watu amene ngoti siya posa chedwa apa Juliet Royal takadukonga nai choices msatu amene gambira pamene choices inayambira mpaka na nthawi imene wati siya wiki ya tai ndi chaka cha tai chinali tili process yo jambula film andi yeyo anali munthu mmodzi amene anatenga mbali yaikulu kuti project imene iteke tinamaliza kujambula andi yeyonso anatenga nawo mbali yaikulu kupanga nawo act film imene koma chamukomera mulungu kuti wamutenga nthawi imene film imene isanatuluke chifukwa chake taganiza kuti tiipange dedicate kwa yeyo and imene timayenera kuti pofika panopa ima program ati imene ati inakhawira tuka kale komano ndi nyengo zimene kuti samozi za COVID-19
yes.
Zalipangaswa affect kuti schedule yathu isinthe and ya Brothers Keeper hii imene iso ndi series ina ya nyuwani komano imene ndiyoti tagwizana ndi Zodiac Television kuti yambe kuoneselwa ku Zodiac Television ika series yoyambirira kuoneselwa pa Zodiac Television koma malinga naso ndi nkhani ya COVID yomwe kujambula atayamba kujambula jambula masini angapo ma episode angapo koma sanamalizike
zikumavuta kuti mukumanirane angotingirapo pamalo pena pake chifukwa cha COVID-19
kazi zake ndi zimenezo pezi kuti mwinaso anthu ena amene tikugwira nawo ntchito akudzidwa ndi mliri ude kupeza kuti ayimsakaye ya nkhani zake zoterezo koma nizo kuti zikutheka ndithu tikukhulupirira kuti mtsogolo muno iyamba kuoneselwa ku kanema ya Zodiac ndithu
ndi filmmaking idayamba liti tikhale ngati kuti tipite chakumapetopeto filmmaking imene inayamba bwanji fukani ndakamba kale kuti ndikuganiza ngati ndi mbali ina ndi mbali yaikulu kwambiri kuyerekeza ndi acting kapenanso mwina directing
imene luso limene I think ndinali nalo koma sindinkazindikira poyambapo ndimangozindikira ngati ndimadziwa ngati ndimazitenga ngati ndine actor chabe sindinadziwa kuti luso lolemba linali nalo komano ndita yamba kulemba choices ndimene naza dabwa asuti kanga ndiso mpaso imene ndili nayo ndiyenda kha ndikulemba choices yo and then ndikulemba so Brothers Keeper komanso ndalemba film imene ya All We Have Is Us paliso ma project ena amene I think mtsogolo muno mpata ukapezeka tizawa kambe kuti anthu azawa ziwe ndithu
anthu ayembekezere zorano yokera kwa iweyo ngatashukire mbali zose that is if you're making it, directing it, komanso ngati actor.
Okay. Anthu ayembekezere kuti ineyo ndizipereka. Imene ndimapanga appreciate luso limene Mulungu andipatsa, luso lopanga zisuzo zimenezi. Ndiyesetsa kuti kumbali yanga ndigwire ntchito yothandiza kuti luso limene lifike pasogolo ndithu. Ndikungopemphanso anthu owonera amene akutolera nthawi ino makampanies ma organizations tien tipange support industry yathu kumayi kuno industry yathu ili ndi potential yaikulu kwambiri luso lilipo ndithu koma tikungosowekerana kuti tikhale pamodzi monga makampanies even boma limene tien tikhale pamodzi anzathu mayiko akunja akupanga phindu ndithu akupeza phindu lochuluka kuchokera ku ntchito zimene zopanga mafilm and industry imene itati tiyang'anire bwinobwino ndiyo kuti ikhoza kupanga create ntchito zambiri kwa anthu ambiri chifukwa akanyionera kuti pali anthu ena akuti ntchito zawo ndi ma videographers ena ndi ma editors ena ndi ma set dressers ena ndi ma costume designers ena ndi anthu a makeup ndi anthu ambiri oti tetosefe titati tagwira manja bwinobwino ndi kupanga invest moyenerera tikhoza kuthandiza kuti zipo athu ipite patsogolo ndithu
ashukire amapemphera kuti
ine kutere kuti ndine mkulu wa mpingo
okay.
ndimapemphera ku Assemblies of God ku machinjiri Holy Ghost by area 7 kutere kuti ndine mkulu wa mpingo ndithu
so dzidzamakhanga ti mumavutavuta masewero mumachitaka ukali mphawi ino wake wodzima mukidzakidzake zimenezi basi ndakumasewero
imene ce ndintchito ndithu
muti ndinkhrisitu
ndinkhrisitu wenuweni ndithu
okay funso lotsiriza anthu atakhala kuti takuitanani kwathu mwina ndine kapena mwina ndi ena amene akutsatira programu iyi akukonzereni chani makonda kujanji
ine ndimakonda mzima ndo zake ndimakonda ndo za masamba otendera
chabwe
nyama ikakhala mbuzi yoti ingopangidwa boilo ndikatsabula chonje osati kuika zinga mafuta yaye
katsabula kamene dzowa machite
hayi ndithu ine ndikuwa mpiko ndakuze ndikale kodi makonda zinthu zongowinitsa
ndithu chabwino wina mawatsiriza
in a mostly is a kudi pitizani amara zanga kudi saboda menda nina kalemuzi ti industry ya tundia imono koma ikutengira inuyo ndi ife pano kuti tipitiseba sogolo ambuya kudalitseni ziko mwambiri
wow ari kumaliza ra ambuya kudalitseni jabwino pamene pa ndi pamene pa program yathu ya tikudziweni kufikiranso sabata ya mawa pamene ndidzabwere ndi mlendo wina ndingonena kuti pitizanebe kutsatira ma program ozuna zaidi amene times yakukonzerani ine langa dzina fungai mutsinze makoma nonse zimata.